ufashwe n'indwara yo mu mutwe ku buryo bweruye turetse ko atacho abasha gukora ahubwo bitwara uburyo n'ingufu nyinshi imiryango bwo kumuvuza gutyo umurindi w'iterambere mu rugo ukagabanuka ariko rero hariho umwizero kuko izo ndwara zo mu mutwe n'izinyifato ziravugwa zigakira kandi zirashobora gukira neza iyo mivuje hakiri kare tuboneyeho rero guhanura abashikiwe n'ico kibazo cy'indwara yo mu mutwe kwivuza hakiri kare amazi atararenga inkombe hariho benshi baca bifata nko kumengo ni indwara zimara amazi nta ndwara n'imwe ibaho itavugwa yishikiriye muganga hoho acayivura n'ingoga ikibabaje abantu benshi birukira barumenyi bakirukira ibintazi bakibagira ko kwa muganga hariho nacyo gituma rero umusi mpuza makungu utubere kirumara utubere inkebuzo ku murundi wese ariko arakurikirana bino birori by'uno munsi na cyane cyane ku bibondo byacu kuko ndabona ko byitabye ku bwishi banyakubahwa mwese umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye ibyo byose twadondaguye bituma umugwayi atabasha kwitura muganga hakiri kare ndetse benshi bakabanza guca kwa rumenyi bakaza gushikira muganga indwara yamaze gusatura gucyo gukira bikagorana uko kutamenya no kwizera ibintazi niko gutuma ufashwe n'indwara yo mu mutwe ashobora gukubagurwa kubohwa no gukubitwa unyamaswa aho nitwa kwibagira amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme mu kubashurashuza bene kubikora bakavuga ko hari byo bariko bararonderamwo by'imihamuro tuboneyeho n'akajyo gutera ivyatsi iyo nyifato igayitse turetse ko bishobora kongereza intuntu umugwayi bishobora no kumwanduza n'indwara zifatiye mu bihimba by'irondoka tutibagiye nabo nyene baba mufashe ku nguvu